manje awisho black ingane ama ithanda vele leyangayo
engiyithanda dog ngangibuza kanjani into enjalo ubona ukuthi isimo sebhedi angikona angibuyi
ha ngiyabona uzoyenzeleni love song
love song ngithi ma
let it baby ke
dog leyo ngoma leyo ngayikhipha last year ngisathandana no Ria Bitu bona khathi izo manje
yeah
dog ngakusendele ngoma una wathi fire
angizange ngayilale noyilalele phebe engingayithandi leyo ngane okujola naye ku khathi ngizwa manje ngoba ujola nentombi ebabayo sweetheart intombi enhle phuma la ngasukothi indoni yamanzi uqubo lwayo
dog wancuma intombi yami kangaka even nama ngincuma kangaka
awuyincumi vele
ngiyayincoma kodwa not kangaka
oh manje ulinde yona la
ya soshaya ama-picnic uyabona into ozabelunga into ozabelunga ngeke umbone umuntu omnyama njengamashaya i-picnic
yazini thi ngikushiyela ngiyabo so that azokuthola ume kahle uyona ngifuna kube ney'nkinga and ngizokubamba black mngana
cabe
Wow.
How? Ngiyabonga.
Yabona la nomngane makhetha kahle. Nanamadlala ngawo and le nto yakhe ukuthi udlala ngawo ayiphathi kahle. Awusho uya manje.
Ngiyakuye umngane wakho. Oh wait. Udlala ngami ngayiphi indlela?
Inkinga ke ukuthi information yami iyabiza.
Imali akuyona inkinga, khuluma.
Imali? Angifuni imali mina, ngifuna mina nawe sibidate.
How? Why mosha? Ngiyaphela mase ngiyakudate nawe kuyobe ngathi sengiyachitha.
At least kuyobe ku first time ya come like boyfriend yakho. Ah, man. Thando ngiyafuna le information noma ayifuni.
Hi bo, ngiyayifuna but your price is too high.
I date nje say too high. It's not like ikhona into ezoyenzeka lapha yana. And noma yenzekile kuyasho ukuthi mina nawe sidalelwene yabo. And ngisingile mina ngilinto wena impilo.
Yabona wena ngingafuni ngiyakudate nawe. Wena sokufana nokuthi uyangizingela phela manje.
Ngiyangizingela ukuthi nje angithanda ukukubona bangakuphathi kahle ngibe ngazi ukuthi mina ngakuphatha kangcono.
Lela la, ngifuna uwazi ukuthi nanoma kungenzekani mina no Blackheart angesahlukani.
Ngisho nanoma ungathola ukuthi u-5 of 3.
Wait, what?
No, angisho ukuthi phela u-5 of 3, but kune potential ukuthi lokho kungenzeka. But ke wena ufuna ukungizwa ngeso uzokhala ngeso sokwenzekile lokho.
Wow, awu.
Baby kanti ukuphi?
Imanyeza manje.
So une airtime ukufonela ne data lok upload i love song for i ex yakhe.
Uzongitshela noma cha, uya kumashela isikhathi.
Okay fine. Ngindlela phana ku black mama ngibuya ku dark lay down. Ngafika ngamtshela ukuthi le love song akukhiphele akwenzele yona imnandi. Yena wathi akuyona eyakho. Yeah, i ex girlfriend yakhe uRia Bitu.
uRia Bitu i ex yakhe manje.
Exactly. And ekhaya bebangithethisa ukuthi singilethe more than 5 yamantombazana ahlukahlukene kule viki elidlulile. But bekungasiyo imoya lithi libe kuble, mina nasikhulume kakhulu. Yazi, mayifuna le information sozongazisa ke khohlwa idate ngoba vele ufuna ukuthi yenze shoot ezosebenzisa plan.
Plan B 1 manje futhi.
Thandeka ngicela uhambe lana. Angifuni ukumosha i-picnic yenu njengoba usaya nabo. And ngicela mafika lapha ungangitshela uBlack man ukwenzekela.
Okay, fine.
Kati sithe kanje uthoyiza.
Ayi ayi, yo awushintsha bangani noma phela manje ane nomunye wabangani bakho yangivimba nje ukuthi wena u-5 of 3.
But ngi-infertile msimi.
Bathena kazi mase noma amtshengisa ukuthi ngakusecircumcise akwangihamba kahle.
Dog akekho umuntu oyaziyo le ndaba.
Okay kuhle ke makunjalo. Ongitshele le ntombi zakho zona ozivalela lapha kakhulu khetha uthi inzona ngathi
ubani okutshele leyo nto ngoba okay leya amantombazana angayichaza bese udlala PlayStation nalabo game.
Cool khetha kanayi PlayStation.
Wait wazi kanjani ukuthi akanayo?
Yima buze imibuzo lana or else sohamba sokhala.
Okay ke like bese udlala PlayStation so stream live kunje ku YouTube.
Yazini ngizodila nawe lesi masibuye asami.
Kuba bani lofu isiqhabanisa?
Abangani bakho.
Bayingaki lapho bangani?
Le khathi ngizokushayela le studio uyazi.
Okay sorry ke.